moyo wangu sana sana machogololi shape ya bandana unanimaliza baby kweli pesa sina za kugonga mimi sina na gala kifahari sina ila nakupenda mtoto laini laini ngozi si ya kujipodoa uko faini faini aha usiniache dolo 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 mwenzako moyo 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 yo yo usiniache dolo 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 mwenzako moyo 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 yo yo
Apple.